Sharamu bakunzi ikigano kanguka uno munsi tuku munsi wa gatanu mu kanya gato mugamo kwikirana ikigano cyo muri kano gatondo.
Sharamu amaze kubyuka kino gitondo ku munsi ikigano kanguka genda kibashikiza netwa Christ kumana uno munsi turi ku munsi wa gatanu nashaka tuganire twumve vyukuri ico Yesu yaje gukora ngaha ku isi ariko mbere y'ivyo twumve ko bwa mbere Imana ikirema Adamu na Eva na cyaha cyariho ariko icyaha ibi byose tuvuga ngo ni icyaha cyazanywe n'umuntu umwe ariwe Adamu. Adamu na Eva niwe bazanye icyaha vuga ko Adamu niwe yakoze icyaha yohejwe n'umugore wiwe akora ivyo Imana yamubujije. Rero Adamu yakoze icyaha, rero Yesu yaje gukuraho icyaha cyazanywe na Adamu. Nibyo nshaka twumve uno munsi. Ijambo duhagarara ko uno munsi ni Roma 5:18. Romains 5:18. Havuga batubwira yuko ngo nk'uko biciye ku cyaha kimwe habaye gucirwa urubanza abantu bose. Nuko yuko icyaha Adamu yakoze cyatumye twese tujya munsi y'icyaha tuba abanyabyaha. Nuko yuko twaba abanyabyaha icyaha kirahererekanya uno munsi si twese kwitwa ko turanya byaha kubera umuntu umwe gusa yakoze icyaha ariwe Adamu. Hanyuma akavuga ngo nk'uko rero umuntu umwe gusa yazanye icyaha twese tukaca tucika urubanza tukaca munsi y'umuvumo ngo niko harungitswe umuntu umwe gusa kwitwa twese dushobora gutinanikirizwa ariyo justification hama tukaronka ubuzima abantu bose bakaronka ubuzima. Uwo nawe ninde? Ni Yesu. Yesu yaraje aza gutanga ubuzima bwiwe kugira twese dutinanikirizwe nuva yuko twe justifie. Adamu niwe yatumye abantu bose baronka muvumo w'icyaha kubera icyaha yakoze. Rero Yesu nawe yaje ari umwe atanga ubuzima bwiwe ku musaraba twese turaronka uburenganzira bwo gusubira gutinanikirizwa tukaronka ubugingo kubera Yesu icyo yakoze. Ariko nk'uko nawe ndabivuga nubwo Yesu yapfiriye abantu bose babaye hano ku isi si bose bazokwinjira mu ijuru. Abazokwinjira mu ijuru n'abazogira intambwe yo guca bugufi bakihana bakakira Yesu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakemera igikorwa yakoze. Ntacyo bimaze yuko Yesu yoba yarakoze icyo gikorwa hanyuma wowe ukaba utihanye. Ni nk'uko umubyeyi wawe yogenda gusigiye amafaranga kuri konta akaguha sheke ugenda kuri banki utore kuri konta yiwe. Rero iyo sheke aguhaye amafaranga nutagenda muri banki kuyatora ayo mafaranga uzoguma uri umukene kubera utagiye gutora amafaranga. Ayo mafaranga azogira agaciro kuri wewe niwagenda muri banki ukerekana iyo sheke kugira uronke amafaranga umubyeyi yagusigiye. Rero Yesu yarakoze igikorwa ku musaraba cyo kuducungura kugira tube abana b'Imana tutsindanishirizwe duharigwe ibyaha byacu. Ariko ta ntambwe ukoze ibyo Yesu yagukoreye ntacyo bizokumarira. Nimba uri mu bubeshi ugapfira mu bwo bubeshi, ubusambanyi ugapfira mu bwo busambanyi, ukapfa utihanye, igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ku bwawe ntacyo kizokumarira. Rero bisaba yuko wowe ugira intambwe ukavuga uti ndemeye igikorwa wakoze, ndemeye ko wamaze kwirangiza kuko Yesu yararangije ku ruhande rwiwe yararangije vyose. Ariko ariho uruhande rwacu mbega hari ikintu wakoze kuko urashobora kuvuga ngo narihanye narakiriye Yesu ariko uracyaba muzima bw'ubunyabyaha, urashaka muzima bw'ubusambanyi, urashaka muzima bw'ububeshi. Wowe nyine urazi yuko ibyo ukora bidahesha Imana icubahiro. Ariko bisaba ko usaba inkomezi mpwe mu Imana akakugendera akagushoboza kugira ushobora kugira intambwe yo kugendera mu nzira y'agakiza. Rero uno munsi nashaka vyukuri kubwira umuntu wese akoranyumviriza cyane cyane abantu bibaza ko bobo bitabaraba kuko arabibaza yuko buno butumwa bwo ku munsi wa gatanu buraba abasambanyi, buraba abatinganyi, buraba abamaraya, buraba imboregwa, abasinzi. Ariko sabo gusa niko ndabwira ndiko mbwira umuntu wese ataragira iyo ntambwe yo guca bugufi ngo yakire Yesu Kristo mwami n'umukiza. Nimba wibaza yuko ugororotse kubera unyifato nziza atabanugirira nabi bose barakuzi kuri umuntu mwiza, ariko nagenda kugira kuri kuribesha k'umutima w'abantu wuzi umuntu wese akoranyumviriza ni umunyavyaha igihe cyose utarakira Yesu Kristo mwene mukiza. Nimba utarakira Yesu muzima bwawe utaramuhamagara wemere guca bugufi wihane ibyaha byawe imbere y'Imana uri umunyavyaha kandi nta juru uzojamwo gushika umunsi wabitahuye ukemera gutsinzwa n'ijambo kuko hano amajambo niko nakubwira ni ku nyungu zawe. Ni wihana ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza sije nunguka agwe niwe wunguka kuko jewe namaze kubikora, namaze kwakira Yesu Kristo, namaze kumwemera nk'umwami n'umukiza. Ariko bisaba ko wewe ufate ingingo ku nyungu yawe witawure ko aya majambo yose ndakubwira ari ku nyungu yawe niwe ushaka gukiza umushaha wawe biciye maraso ya Yesu Kristo kuko nkuko Adamu ariwe yatumye bose bacika abanyavyaha Yesu yatanze ubuzima bwiwe kugira abamwizera bose bashobora kuronka ubugingo budashira rero aya majambo mu bisanzwe wamaze kuyatahura sinari nkeneye kukwinginga niwe wotahura neza yuko uri muri danje yo gupfira mu vyaha hamwe wofutihanye wo vyicuza uzovyicuza umuntu wese uri kwanyumviriza ukazofutihanye utakire Yesu Kristo uzokwicuza amajambo yose ukurumva wanse kwihana nimba ushaka kwihana rero nuwakire Yesu Kristo ushaka umukozi w'Imana gufasha wamagre ku 1 John 5:11-13 plus 257-76-11-73 ari muri America canke Canada wamagre ku 1 John 5:13-93-53-52 613-462-93-52 tugeze mu mwanya w'inyigisho turarangiza igitabo cy'Abikolosayi icete Paulo yanikiye ishengero ry'Abikolosayi ni igitabo twatanguye itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu 27 Mei nashaka uri mushasha ugende mu archive urabwo twatanguye ico gitabo ejo nako nabwiye yuko mu gice cha kane umurongo nkunda cyane umurongo wa 12 aho Paulo avuga uwitwa Epafura ariwe Epafras Epafras yari mu Yekolosayi nawe nyene ariko yari umusenzi uwo twita uno munsi intercesseur n'umuntu w'umwinginzi w'umusenzi yasengera ubwoko bwiwe yasengera abanyekorosayi abikorosayi yabasengera ndashaka twige no munsi ingene yabasengera yabasengera gute icambere Paulo yavuze ngo nahagarika kugwana kubganyu mu masengesho kuva iko ikura senga usengera abandi ni ntambara urimo kuko ari myuka mibi hari ama daimoni hari kirere atari ciza kigwanya ishengero kigwanya abana b'Imana rero ngo agwana mu masengesho kugira ngo nuko bagororotse bahagaze neza mu mana bari parfait pleinement persuasés n'uvuga ngo bahagaze neza mu kwizera ariko bakome meze mukusha bugufi mukumvira ubugombe bw'Imana siko mutahura Epafura ariwe Epafras nako asengera abantu bari mu mubiri bari mu vyaha oya ariko asengera abantu batinya Imana bahagaze mu kwizera ariko kugira abashoye ku France bavuze ngo go persista bashoye gutitiriza bashoye gukomeza ndagenda kugira ni numukozi w'Imana uzobona ahagaze neza ntuzovuga ngo ujya nakere amasengesho abantu benshi bazi ngo amasengesho abayakeneye n'abari mu ntege nke oya umuntu wese nuhagaze neza arakeneye amasengesho kugira akomeze kuguma aciye bugufi ari munsi y'ubugombe bw'Imana yumvira ubugombe bw'Imana ukabona umukozi w'Imana aguhezagira ahagaze neza wame ugwana si kuvuga ngo umuvuga gusa oya ugwane umusengera mu masengesho kugira akomeze kuguma ahagaze akomeze apersiste agume ahagaze kandi agume yumvira ubugombe bw'Imana ivyo rero biragaragara yuko twarabonye abantu benshi batangura ibikorwa by'Imana Imana ikoresha cyane ariko bakarangiza nabi yatangura kuduga Imana itangira kumuduza cyane kumuzamura ukabona umuntu arahindutse agatangira ubwibone agatangira kubona ko akomeye ko ahambaye agahindura n'imvugo n'inyigisho zigahinduka kubera ataronse abamugwanira mu masengesho urekuye kwisengera nivyo ariko ni byiza kugira abagusengera abakozi b'Imana bafise amashengero ukwangana kose cyane cyane bafise amashengero manini ya abavuga butumwa bagenda kuvuga ubutumwa ahandi mu bindi bihugu urakeneye abantu bakuva inyuma bakagusengera bakinginga kuko satani ukuduga niko satani agutera kandi ukuduga cyangwa kazamuka niko zana abagugwanya barushe ingufu bamwe bambere rero udafise abantu bari nyuma yawe biragoye kuguma uciye bugufi nico gitumuza ubona nk'abantu babaririmbyi batanga kuririmba bafite impano basingabire bakaduga indirimbo zikaryoha abantu bakavikunda bakagira abantu benshi bakurikira kuri YouTube ariko ugasanga uko imyaka igenda agenda ahinduka ahindura inyambaro ahindura inyifato ahindura imvugo ahindura byose ugasanga wa muntu twaye tuzikera siko akimeze ubu cyagenze gute nta Epafura yarafise inyuma yiwe amushikira amasengesho nje gituma rero mwamumva yuko kenshi no ku munsi wa mbere nakunda kusaba amasengesho hari umuntu yabwiye ngo kwe kuguma winginga amasengesho ngo intege nke oya si intege nke ndazi ko nkene abantu bansengera ndasenga na jewe ndasenga cyane mwashaka ariko ndakeneye abantu bansengera abapastori banyu barakeneye amasengesho yanyu nimba ushaka ishengero ryanyu rimwe rihagaze pastor wanyu aguma ronka ijambo rikwiranye n'uwo munsi arakeneye amasengesho musomo murongo wa 3 n'uwa 4 aho nyine mushije wa 4 murongo wa 3 avuga ati mudu dusengere uni ndakora vuga Paulo mudusengere twe nande agitangura yavuze ko ari kumwe na Timoteo rero ngo twe na Timoteo nabandi bakozi b'Imana mudusengere kugira ngo Imana ikugure umujyango dushobora kuza kuvuga ubutumwa bwiza ariko umurongo wa kane aravuga ngo tuvuge nkuko dukwiye kuvuga iyo rero mukwiye kumenya igihe cyose ugura kanwa n'uguzi jambo y'Imana n'ubwo wagize theology n'ubwo ufise PhD uri doctor urashobora kuvuga ibintu ugasanga ntubivuze ko ari kubivuga kuko hariho impwemo z'interview nayo kuravuga ni byiza kuronka abantu bagusengera kugira uvuge ivyo mpwemu yera ashaka ko uvuga rero nje gituma murongo na gukunda cyane murongo wa 12 murongo wa 18 verse 18 arangiza avuga ati munyibuke mu minyororo yanje inyororo ko ravuga ni iyihe sukuvuga gufungwa iminyororo igaragaza gucya nuko aboshwe tureke ni minyororo araboshwe no mu buryo bw'impwemo nje gituma kene amasengesho rero ntako arasanga babangira ikigongwe ariko basaba ngo bamwibuke kumusengera nuko nawe abasengera bakoze imana munyumviriza abakristo bakwiye kubasengera namwe mukabasengera namwe abakristo mukwiye gusengera abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana bakabasengera rero muwane majambo dukwiye gusengeranira kugira ubugombe bw'Imana bube nkuko buri mwijuru igitabo rekirangije ngaha cyo bikorosaye mu ndwiza tuzotangura indi nyigisho shasha ariko nabibutse ko ejo ari umunsi wo gusengera abagwaye kandi ntumbe nuko wawasomye ibintu bice byose uko ari bine ndiho abahezagire ngire weekend nziza
Nize ko mwubatswe ntimwibage gufyonda kugakenge kugamumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikigano gishasha muhezagirwe cyane